utatakhe mina wamenzela isivathu esasikumela kumadulini mani mlandela Mkhuseli yinto yokuqala ngoku siyakhonza sonke okokonke esalandela le ndoda siyayibulela kakhulu Mkhuseli bizwa ngutatakhe ngenye imini ke kulyani jozapha wathi ba Mkhuseli fanele okokuba uye naye ehlathini sicela into okokuba uyoncedisa ukuthi umqondise uba sahamba ke nale ndoda inyanga yonke sisehlathini sabuya buya nayo le ndoda asibuya phaya ndihlonipha mane selungutata kaloku wena ngoba xanga kuyindoda wabinatata omnye banotata abaninzi aye into ayindithanda ngayo ke sasivana kuye akho nto singayenzanga nomkhuseli ekukhuleni wayisondela ba kum uyena uliciko ke ngiyakwazi uthetha liciko qha mna ndiyakwazi ukubhala ezaa heading ezi zasithi the golden cup was broken thandela loo nto ukuba ndigude apha ekubhaleni umpilo is grand sibulela kakhulu ndivumeleni ke lutsha sizayahlekelo singabantu batsha singumakhebane siyalila kakhulu dosini khwela culo lithi lingu-36 ulihlathu uligwiba embandezelweni ufumaneke luncedo ndithanda ke laa ndawo ethi uphakathi nakwisihlandlo ke uthetha uphakathi uKristu Yesu amen
ubhale ileta masikele imibutho imibutho xa isiza ndicela abahlobo yonke ize eyamakhandlela yelong life eyamanzi emetshisi yonke imibutho ize ngaphambiiyobanangaqoo idla ngoziphakamisa imibutho uba iphakame kulipaya
Are you sure?
I didn't put your own game. Okay, let's buy it.